Amala nguVincent kulamuli ngubani ngokuhlala ngihlala ethembisa ivusimuzi okwenza ukuthi ngize ngithi umama asenze indaba zama DNA test ukufuna ukuthola iqiniso ukuthi kahle kahle ngiwela kuphi ngoba ungitshela ukuthi mina isibongo sami lesi kodwa manje ekuzaleni kwami kuze kufike manje akushintshe lutho ngoba mina mangizibiza ngubani ayikho into elunga kimi
lama results are trying to determine ukuthi is your father truly uBengu na? Ama results athi awusiye wena umuntu wakaBengu. Mase kuhluzwa kahle kubhekwa ngisimo sakho. You are not a Bengu.
Engazi ukuthi ngeke aphume athi Bengu. Ngempela bengikwazi nje lokuthi akasuyele umuntu wakaBengu.
Ubhuti uncenga impilo ke yena asilinde le ngaphandle siqhubeke nalaba ke.
Yeah.
Ngolosi.
Thina nje ekhaya sisitshelile ukuthi uVincent wasekhaya. Ngoba kuye kwathi uma efika ekhaya waba neyinkulumo zakudala zokuthi bayazi ukuthi bake basondelana uma wakhe nobaba.
Sayenza amanye ama-results ubhuti uJohn. Sayenza nawe angithi
yebo
abuyile ama results athi awanaso isiqiniseko yangizothi ngithini boss John yangizothi ngithini boss
ngisa kahle
singesilungu bathi are inconclusive you could be brothers yangizothi ngithini boss asazi you could be brothers or ningaba abazala kungenzeka ukuthi obaba they were brothers asazi thina
ay okushuthi ngendlela nje ukukhulunywa ngakhona yonke into mina ngisadidikile angazi ukuthi mhlambe kusuka manje kuyaphambili kuzokwenzakalani ngoba angizazi ukuthi kahle kahle ngiwela kuphi
ubaba ungubani ube namfwa
umuntu ongazi umama
hayi bekhona umfaka kodwa mdala kunaye
ngenhlonipho nje bengizocela ukwazi igama lakhe
Sibonda
oh ayiyabonga
sase senza amanye ama test la lama results engwaphethe a between umlamuli ngubani nawe sis Octavia ngubani angithi athi nina nobabili esikwaziyo esiqiniseke ngakho you have the same mother but not the same father